twifuje kuganira ku bijyanye cyane cyane bivugwa mu banywanyi bacu ku byerekeranye n'umwanya tumaze tutariko turatanga amadeni ikigo cyashingiwe kugira ngo gifashe abigisha bakigurikiyemo kuronswa amadeni yo kubakura ubwabo. Uno munsi rero turamaze hafi umwaka Banki ya Repubulika yaratwandikiye ikete ku igenekerezo rya gatanu ry'ukwezi kwa gatanu umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, dusaba kubanza gutenyenya ku bijyanye no kubandanya dusabira ikigo gisabira ingurane abanywanyi bacu, ariko ko cobandanya gikora iyindi mirimo cyari gisanzwe gifise aha mu kugira ngo abatwumviriza tubamenyeshe ko Banki ya Repubulika itugaye ikigo yasabye gusa kimwe mu byo abikora ko yoba irabangiriye kugikora, ica rero isaba ko twohindura ko twari dusanzwe dukora mu mategeko aho ubonye ikigo cyari gitunganijwe itari ifise uruhusha kuza kuraba ibyo tukiriko kirakora, mugabo ko cohindura kugira ngo Banki ya Repubulika izo ziraraba ibikorerwa nga ni bimwe bavuga ko fondasiyo itaharanira ubutunzi, mugabo ko ubonye twohindura kugira ngo tuje mu bintu byo guharanira ubutunzi bikaba microfinance. Ibyo rero nibyo turimo twaratanguye gushyira mu ngiro ibyo yadusabye, ni ukuvuga gusaba agrema muri BRD. Twibaza kandi twemeza ko ibyo BRD yadusabye ari intumbero yahawe n'abakuru barongoye igihugu. Twibaza kubera urugero kw'izi ngurane tumaze gutanga zingana n'imiliyardi ijana na mirongo ibiri, twibaza ko wabaye umwitwariko warongoye igihugu ko aya mafaranga tumaze gutanga ari menshi, ko BRD yoheza ikagira gukurikirana ngene bigenda. Haraheze hafi amezi cumi na kumwe iryo kete turironse, twebwe ku ruhara tujeje gukora mu bijyanye n'abarongozi ba fondasiyo twarahejeje turasaba turatwara idosiye muri BRD ya domani d'agrema. Iyo dosiye rero barayiraba barabona ko harimo ibitunganye neza, baraheza barasubira baratwishura badusaba ibindi navyo nyene twarondeye biri ngaha, mugabo habuzemo kimwe arico twashaka kubamenyesha ci dosiye twarasabye idosiye y'userukira leta mu rwego nshingwantwaro iyo shirahamwe twariko turashinga turasaba ko dusabira agrema kuko amategeko yatowe n'abagize iyo shirahamwe basabye ko leta yoronka ubiserukira mu rwego nshingwantwaro. Iyo dosiye rero niyo itaraboneka, twagira ngo kabe n'akaryo ko gusaba abajejwe kubikora kugira ngo iyo dosiye iboneke n'ingoga, kuko ku ruhande rwa fondasiyo ibindi byose birakwiye. Haracabuze rero iyo dosiye y'userukira leta kugira ngo dusubire dutange dosiye ya domani d'agrema muri BRD. Abanywanyi rero nibyo baratanguye kuza barabaza ati none ko mutariko murakora byogenda gute, ko mutariko muratanga amadeni nimuhagarike kudukata ajya ya iparanye twavuga, bamwe mbere bakavuga ngo yabasubize abandi ngo Herbe yarugaye nabamenyesheje ko Herbe tutacugaye turi muri ayo maprocedure rero kuri abo bibaza ati duhagarike ayoma kubakata ayoma epanye yabo biragoye kuko ubwa mbere turacisunga amategeko agenga fondation iki kigo uno munsi kuko agrema yindi itaraboneka igira kabiri abanywanyi bo muri kino kigo bagiye hamwe kugira bashyigikirane ni ukuvuga izi miliyadi 120 twatanze hariho amasezerano twagiye turagirana n'abandi yaduhaye ku bijyanye n'ama eparnye batanga na karorero amatode ntere twanegosiye amato ku madeni twahereza abanywanyi bacu yaba amatoyi kubera ibyo twemeye kuri ayo ma eparnye batanga uvuga twaremeye ko azoguma atanu ivyo rero ntibishobora guhagarara badutahure turacakora twisunze amategeko y'iki kigo y'iyi fondasiyo umwaka agreement yabonetse turabijeje ko ivyo onye bizohinduka kuko bizoba bikirekuwe n'amategeko naho rero tugeze abigisha bahurikiye muri kino kigo ubanza bakabangira bukebu bakarindira bakihangana nk'uko bamye hanyuma natwe turiko turakora ibyo dujejwe kugira ngo dufashanye iyi agrema iboneke icyo tugifitiye ingorane ni iyo dosiye y'uwaserukira leta itaraboneka twagira ngo dufate kano karyo dusabe leta dufashe kugira ngo uwo muntu aserukira ayiserukira idosiye yiwe iboneke tubisaba kubera iki ni uko leta iciye kuri BRB ariyo yashatse ko duhindura byogorana gutahura ko byoteba cyangwa uwo muntu atoboneka kandi ari leta nyine yabisabye abanywanyi baguma basaba ko iyo agreement yaboneka woba rero umwitwarariko kuri twese baguma babaza ati twebwe ni intambya muyahe ku buryo leta natwe tudushyigikira kugira ngo tugire microfinance yacu icyo nizo kibazo kiguma kigaruka iyo dukoze amanama n'abo bigisha bahurikiye muri kino kigo n'abandi mbere bataranze bipfuza kuza kuko muri iyo nteguro turabona abigisha benshi binjiye muri iyo nteguro nshyashya kubera bumva ko harimo akarusho dusubira kwibutsa ko ikigo kitugawe ikigo kirakora umugabo ucisunze ikete banki ya Afurika yanditse cyo guhindura kugira ngo dukore turondera ubutunzi kugira ngo tuje muri cya kivu cyo gutera imbere.